That is how they run inside water. Hiyo ni mtoto wa hipo.